is Jacqueline Hyde, and you're listening to Dave Clark's White Noise Radio.
Again, welcome along to White Noise. That was Jacqueline Hyde with Bad Robot Code Writing Remix. Before that, Oliver Way, Dust Storm, Exact and BFX Remix. Starting tonight's show off was Jensen Interceptor and Assembler Code, I think, with VR Escort. Right now, Body Jack, Hurry Up and Wait. You're listening to White Noise. We'll be right back.
White Noise. Fucking bring it on, bring it on, bring it on.
We'll be right back.
White Noise Radio with Dave Clark.
JK Morphology with Sentinel, then Doppler Effects, Mitosis, thanks Alienata for that lovely tip. Then we had Zeta Ritulica, On Fire, a track called Extrapolate. And right now you're listening to Carrie Lekabish. And Benjamin Mull, Third Rail. Thanks to everyone that came down to Village Underground last week. It was a great return. 4 weeks of being away from the decks really, really sucked. And you guys made up for it. Thanks to all the artists as well. Hacker Sync 24. Next up, East European Alliance, Trust the Metal.
Thank you. We'll be right back.
That was Calderon with Suda. Before that, Robertiano Filigrano with The Walk, the Core Marken electronic remix. Before that was CRYK, Clappers Said So, and that came after Eastern European Alliance. Finishing off tonight's show, taking down the tempo to a wonderful 116 BPM. This is Alec Drive, a track called Ultra. Until next week, take very good care of yourselves. Bye-bye. Da 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 da